reaches every man on the rhythm of its song. It's only when you feel so small that you realize how God is huge. And it's only when you think you have it all that you find yourself falling to the ground. Why would I live selfishness in my veins, living to get myself rich? How could it be more vain? 'Cause I know happiness shows when you chase greater. There's nothing in this world that I have found to be better. It's only when you feel so small that you realize how God is huge. And it's only when you think you have it all that you find yourself falling to the ground. Da 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 da